Sanibonani. Ninjani le khaya? Asithemba ukuthi niyaphila nonke kuhamba kahle bafethu. MfokaMkhonza lo. Thank you so much for being here. Thanks for subscribing, sharing my videos and all that. Ngiyanibonga kakhulu. Cha kule feature ethi my special message to you. Ngithi nje ngoba kweyinyanga yamadoda le uJuly. Ake ngibe nomlayezo nje omfishane ke oya kithi njengamadoda ase South Africa ukuthi madoda akithi sinemthwalo eminingi, sinama responsibility ukuba yinhloko noma ukuba ama head ama families. Sinomthwalo nokuthi sibe ama head nama leader emphakathini esiphila kuyo. So akusiyona ke into elula le ngoba imphakathi imile ngenxa yamadoda. Imile ngenxa yamadoda. Kwaziwa ukuthi indoda iyona i-leader. Iyona inhloko ekhaya, iyona inhloko emphakathini. Ngakho kufanele ukuthi singamadoda sibe example konke esikwenzayo. So into ke engimotivate ukuthi ngenze lesihloko esiphathelene namadoda kakhulukazi udaba olwenzeke kule mpela sonto esisuka kuyo ngenkathi sibona kudlala ama celebrities noma ama artists noma abaculi. Sibonile ukuthi bekune German in soccer ebeyenzeka etsakane la bekudlala khona amaqembu amane noma ama genre amane o music wa South Africa. Sekuwumlando ke ukuthi i hip hop ithathile kulonyaka lendebe mangaphosa sengizonga 200,000 angazi kodwa ebiwinwa kulo mdlalo. So siyabonga. Mina ngokwami kuhambe kahle kakhulu. Ngifisa nje ukukhuluma ngama scenes abekhona uma sekufanele kuyodlalwa i-final. Ngizokwenza ngawe i-example. ake sithathe lesigameko leso. Siyazi umdlalo ukuthi bovezwa even kumabona kude u-SABC. Mina ngithatha ngokuthi ake seyibuke sithole isifundo esithile. Ngokwami wenzeke kahle nje lo mdlalo waba na ku public view waba na ku SABC sawubona sonke. Nesibonile ukuthi kwenzakaleni lapha. Kube nempi ebekhona phakathi kwabaholi balamaqembu amane. DJ Tira, Big Zulu, Khuzani, uDumi Mkokstad. Esibabonile laphayana kufanele kwenzwe isinqumo ukuthi njengoba sekubonakala kunokungavumelani ngokuthi ubani noma imapha ama team okufanele aye final yini okufanele yenzeke. Ngiphinde ngiadde lapho the third person obephakathi nendawo ku discuss lo dabo Andile Ncube. Imibuzo yakhe bemihle kakhulu ukukhombisa ukuba yileader nokuba yindoda ngempela. Mayebuza umbuzo othi ngamunye buza ngamunye kulaba abawu-4 abaphethe ama teams wabo ukuthi yes siyabona futhi siya understanda ukuthi anivumelane ngenxa ka 1 2 and 3 kodwa wena personally Khuzani, wena personally Big Zulu, wena personally Dumi, wena personally DJ Tira, uthini wena uma sekunje yini okumele yenzeke. Umbuzo ongemncane lo, umbuzo obalekile, umbuzo ohlola indoda ngayinye ukuthi yini eyicabangayo ngaphakathi enqondweni yayo. Ngathi mina kafishane bekutestwa ama leadership skills wabo bobane noma bo-4 DJ Tira, Big Zulu, Khuzani no Dumi Mkokstad njengoba kuyibo bekungaba hall balamaqembu noma o-captain balamaqembu. Njengamadoda siyabhekana nezimo ezinjengalezi empilweni kwethu. Kuyekufika izimo ezinzima okufanele uyindoda wenze isinqumo ukuthi isinqumo sakho njengoba ula ku T junction umbuzo uthi imoto njobe imile la robotini uyaqhubeka yini uyaphambili straight noma ujikela ka right noma ujikela ka left noma ujimela ubuyele emuva. I decision le kumele uyenze njengendoda. In short amadoda enza ama decision anzima kakhulu. Lento le ngikhuluma la yinto okuthi kufanele siyithathe njenge example emakhaya ethu njengamadoda. Kunezinqumo kufanele namanje njoba ngikhuluma nje kunesinqumo kufanele sithathwe indoda ekhaya. kufanele yenze kanjani indoda kulesimo. Laphiyana ke ngiphawulile ukuthi njoba bekababuza lembuzo uAndile Ncube. Hayi, uyabona ukuthi ubathestile ngempela icharacter yabo. Ubathestile bonke kodwa futhi kumele singaphikisi noma singakhohlwa ukuthi nemoya ibiphakeme lapha. Abexoxa uAndile nabantu imoya iphakeme. So naloko kumele siconsiderishe lokuthi ama decision abawathathile nezinto ebebezikhuluma ngoba zwile ethi bekunana amanye amaganyana angathandeki bekunana nomoya ekhuphukile laphayana kuyenzeka nasemakhaya lo ukuthi indoda kufanele ithathe decision sometimes imoya iphakeme. So sibonile ukuthi izolo ukuthatha ama decision imoya iphakeme kuveze ini kunamagama okufanele ukuthi manje ayahoxiswa sekufanele kuyoxoliswa ngenxa yezinto oyikhulume umoya uphakeme. Kodwa ke omunye uzothi kube bese konakala ke ngokuthi kuthathwa ama decision umoya ophakeme bekuzoba kanjani. Awu imagine emakhaya indoda kufanele ithathe decision inomoya ophakeme ukuthi kungenzakalani. Amadoda amaningi yenzeka thola ukuthi kuthe ngokungavumelana okuthile nonkosikazi wakhe noma ne girlfriend yakhe wayithola sephunyukelwa isandla emshaya noma wagcina sephunyukelwa inhlamba amthuke ngenhlamba angeke ayilibale lo munye. Uyayibona ngenxa ukuthi kufanele le ndoda yenze decision ithukuthele. So kulesa simo lesiyana into engathi mina njengamadoda kumele siyithathe ukuthi uma ngabe imoya iphakeme kufanele ukuthi kungathathwa isinqumo esewujoqo imoya iphakeme ngoba angeke sithatheke isinqumo esiright. Kufanele kwehlise imoya kodwa umunye uzothi laphiyana bekufunakiwe kufinal manje. Igame ivezwe manje ku-TV isinqumo bekumele sithathwe manje. Mina bengizothi angithi laphiyana kulama game bekhona nabantu besifazane abe bekhona. Simbonile uBingelela umsakazi wokhoze bekhona udlalile. Sibonile nangapha ku team ngiyalibala amagama abanye kodwa sibabonile abesifazane bedlala. Kodwa laphiyana mangabe sekuhlangana ukuxoxa mina njengomfoka Mkhonza ngithi belidingeka izwi lo muntu wesifazane lapho kulekelela ezinqumeni ekufuna zithathwe ngamadoda. Kungani ngisho njalo? Yingoba thina njengamadoda kuyenzeka kwesinye isikhathi ama ego ethu abe kwi-level yokuthi njengamanje akusekho okunye engizokudecide ngaphandle kwalokho esengikudecidile ngimile futhi kukho. Kuze kube ukuthi mhlawumbe mangabe kungenizwe lo wesifazane mhlawumbe angakhona ukuthambisa mhlawumbe isimo siye phambili. So into engathi nje kule yangxoxo kaAndile nale nalama captain awu4 eshodile bekuwukuthi ainvolve nabesifazane team ngayinye kulama team awu4 baveze imbono yabo ukuthi kwenziwa kanjani manje ukuya phambili babe part of layer discussion kuze kubonakale ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi amadoda mayenza izinqumo aba involve abantu besifazane ukuya phambili kuzenza izinqumo eziright ezingalawulwa umoya wokuthukuthela ngasonke isikhathi. Isifundo lesekufanele sisifunde emadoda. Kodwa ke ngiyajabula ngokuthi siye sezwa ukuthi amadoda lawo engikhuluma ngawo abuya xoxa abuyisana kumanje ngiyezwa ukuthi khona nenhlelo azenza ukuthi kube namanye amagame nje abazowahlela mhlawumbe kule mpela sonto angazi. Kodwa lawo magame engathi about mainly ukubuyisana nokubonisa ukuthi aqatshene nethi nje isimo lesiyana bekutestwa icharacter yemuntu ngamunye oyindoda ukuthi inqumo uzenza kanjani. Ingabe uDumi mayethi naye imithetho kusho ukuthi urigid noma umuntu ongekho flexible. Uma ngabe uBhekuzulu ezokhuluma mhlawumbe azakhipha amagama abiza uDumi mhlambe ngomfana namanye ngengiwasho la ngabe kubonisa ukuthi mhlambe ungumuntu ongakhona ukulawula into ukuthela imbuze lokho ikhona kubantu bese sibuya kuKhuzani naye sizwile mabe imbuzo imbuzo beloko erelya kakhulu kubantu abaholayo kuma skandi team mabe imbuza ngokuqondile ukuthi wena as an individual uthini uyayibona. Kodwa beloke buyele njalo singasho yini ukuthi akana backbone ukuthi azenzele isinqumo yena eyedwa njengomholi. Naloko singakubheka futhi siphinde siye ku DJ Tira simzwile naye bembuza ukuthi DJ Tira wena uthini kule simo ezinjengalesi as an individual manje singasasho ithimi yakho lapho sizwe khona ukuthi umntirman uvele wathi nje cha uhluliwe lo ngiwinile mina so kufanele kudlule mina uncompromise so ake sibahlaziye ngendlela yethu ngamunye ngamunye ukuthi sibuke lamadoda njengoba bephambi kwethu siwabuka singathini ngabe bawamelele kahle namadoda aseSouth Africa ikakhulukazi amadoda endlu emnyama ngabe basimele kahle indlaba abawufo ngamunye ngamunye njoba sengibabalele sithini kubo semfake noandile Ncube ngaphezulu ngoba ngwe obe driver leya ngxoxo phakathi kwabo bobane sithina ke sihlaziye mina ngathi kuhle lokwenzeka ngesikhathi senyanga yamadoda futhi kubonisile ukuthi amadoda mangabe esesimene sokwenza inqumo abakusiphisi mikakhulukazi futhi mangabe leso sinqumo kungisinqumo kufanele sisheshe nokuthi leso sinqumo senziwa ngaphansi komoya ephakeme noma ama emotions aphakeme singathina ke siphawuleni bafethu mina njengomfoka mkhonza ngithi akukho kubi engathi kuwese sikubonile kodwa bekuveza ubuqiniso bokuthi uma uyindoda this is what you go through on an everyday basis mangayibeka kanjalo ekhaya emphakathini okuthi lezi nto lezi ezenzakele izolo ziyasibonisa ukuthi amadoda abhekene nani uma kufanele athathe inqumo kodwa ake siphinde siphakamisisandla sibonge kubasunguli balomcimbi uKhuzani noBig Zulu nabo bonke abangama sponsor wawo sizwile maningi ama sponsor esiwazwile lapha bewashota u support yehlanze na SABC omathole funeral nabanye siyabonga kakhulu ngokuthi bayenze into njengale ihlanganisa umphakathi begcwele stadium umphakathi uhlangene socially bekuhle kakhulu siyakuncoma kufana lokwangathi ngaqhubeka social cohesion is very important eSouth Africa kungabe ukuthi nje sihlala sidumele sicabangana uqabana nokubulalana no akufanele kube njalo lento le yinhle kwangathi ngaqhubeka nohulumeni wethu futhi ayiseke so amadoda aseSouth Africa angamadoda angempela ngoba uma sibonile izolo kufanele ithi amadoda kwazi ukuthi wabhekene nezimo ezinzima makenze inqomo kuyenzeka abe ngaphansi kwezimo ezinzima ake sihlaziyeni ke lenkulumo sihlaziye nalokho kwenzekile ngibekise ngalamadoda lawo nithini nina mina njengomfoka mkhonza ngithi ibambe ngakho konke kuhamba kahle futhi kuzolungiseka imiqondo eminingi kube nesifundo futhi esithile ngamunye nangamunye kulokho kwenzeka izolo namanje ngamadoda ngithi okufana asithathe isifundo siyephambili nayi indaba ngiyiletha kini bafethu asiyixoxene yamadoda ngiyabonga kakhulu ngicela niphawule nishare ni subscribe umfoka mkhonza lo ngiyabonga kakhulu.